ngeke basibhimbe sohlala siyi hip hop efkanjani ewenje bangazama kodwa ngeke basiqibe sohlala siyi hip hop efkanjani ewenje suka ndabandabandlana number number nathi chef ehamba kwenda one side usengodlala abaningachitha sizodala.